ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi aho umurundi ukomeye cyane kandi usanzwe atabariza abarundi bari mu kaga Pasifique ninahazwe ashize hanze amabanga akomeye cyane arabana n'ibibera mutubari ndetse n'amabanga ahambaye cyane Perezida Evariste ndayishimiye yarajejwe akiri ku rugamba n'impamvu aherutse kubwira abarundi ko bagiye kujya bajya mutubari kandi bakavuga ibintu byose biyumviriye aho yaberetse ko mu kabare ata politiki ibayo ariko benshi bakemeza ko Perezida Evariste ndeshimiye ibyo avuga abizi kandi azi n'impamvu abivuze Pasifique ninahazwe umurundi usanzwe utabariza abarundi avuniye akagohe abarundi kandi ashira hanze amabanga akomeye cyane Perezida Evariste ndeshimiye yarajejwe baciri ku rugamba amenshi yakoreraga mu kabare akabare no mpamvu ijambo aherutse gushikiriza wumva ashishikariza abarundi kujya mu kabari rwose afise icyo agamije ndetse n'icyo akora hari amakuru menshi tugiye kubashikiriza ajanye n'ibibera mu kabare aho iperereza ry'u Burundi rifata akabare nk'ikibanza gihambaye kandi gikomeye aho baronka amakuru akomeye cyane mukaza no gusobanukirwa impamvu musanzwe mubona abajenerali bakomeye cyane bafise utubare murazi nk'ukuntu generali Adolphe Nshimirimana yari afise utubare twinshi kandi tugenerwa n'abatari bake ubwiwe akaba yaravuze ko akabare ari byo biro byiwe bikuru kandi akavuga ko akabare kamufasha gukora akazi ku rugero rukomeye cyane mugiye gukurikira impanuro zikomeye cyane Pasifique ninahazwe abahaye ndetse n'ibindi byinshi mutigeze mumenya mu byaranze Perezida Evariste ndeshimiye akiri ku rugamba byose nyine nta handi mubikurikira uretse kuri no muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi shiramatsiko TV ndeshimiye akabare ni perereza ijambo Perezida ndeshimiye aherutse kuvuga ku bijanye n'akabare yanyibukije igikorwa yahoze akora mu bubare mu gihe cy'ibiganiro by'ikirobere cya CNDD-FDD na leta ico gihe hari benshi batazi ko akabari ari ibiro bihambaye by'iperereza nk'uko nigeze kubibemerera ko nzobigisha ubumwe mu buhinga iperereza rikoresha reka uno munsi tuvuge ibyo iperereza rikora mu bubare ndetse n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ashinzwe ku rugamba byafashije cyane CNDD-FDD akabari no mpamvu muri no minsi ahimiriza abarundi guhurumbira utubari naho abarundi batari bake bavuga ko ubukene barimo butabemerera kujya mu tubare kuko bariko barabura nayo bagura ibiharage ndashimiye mu biganiro umuhinga wo kunywa inzoga ijoro ryose ntaborerwe Perezida Evariste ndashimiye naho benshi bamwihendaho ariko ni umuhinga ukomeye cyane wo kunywa inzoga aho ashobora kunywa inzoga icyumweru cyose adakura icupa ku munwa ariko ntaborerwe byananiye benshi aho benshi bibaza ko ari n'impano afise aho benshi bavuga ko ubu byamufashije cyane ku rugamba bigafasha na CNDD-FDD yose ntawuzi ko ari ubuhinga yize nuko ari impano yavukanye Evariste ndeshimiye azwi nk'umuntu ashoboye kunywa inzoga ijoro ryose bukarinda buca avuga kandi adataye ubwenge mu gihe cy'ibiganiro bya leta na CNFD Evariste ndeshimiye yarakoresheje kose ubwo buhinga mu kwabura amakuru mu ntumwa za leta kimwe mu bintu abanyamahanga batangarira iyo hageze ibiganiro hagati y'abarundi bashamiranye n'ingene hageze umugoroba bose bahurira hamwe mu bubare bumwe bagasangira icupa bakayaga nk'abagenzi ariko bukeye bageze mu bibanza c'inama bagasubira gushamirana nk'abansi mu bindi bihugu ibyo ntibibaho abansi ntacu basangira mbere no kuramukanya biragorana ko bakorwana mu minwe batarashira mu mukono ku masezerano y'amahoro abarundi bo barahura bakagwana munda agarkwenga bakanahana n'ubutumwa bashira imijyango kandi bari kiriko baragwana bikomeye cyane mu gihe cy'ibiganiro Evariste ndeshimiye yaricarana cyane cyane n'intumwa za leta bagasangira icupa akabatera inkuru bikomeye ijoro rikuze uko amasaha yazariterera niko abantu baza baragabanuka baja kuryama kubera we ataruha yaguma ngaho agasigarana n'abanyuma bamwe muri abo bamaze kuborerwa nibo baheza bakamubwira ibyo abagize degrasiyo ya leta batumvikana ko imikenyero bafise abategetsi bo hanze bamaze guhura n'ibyo babahanuye ibyo ubutegetsi butinya ndetse n'ibindi byinshi ibyo kwitegurira ibyo bwiteguriye kurekura n'ibyo budashobora kurekura abatanga ayo makuru baba baburiwe ariko ndashimiye we yaba ari ku kazi byose akabifata mu mutwe bukeye mu gatondo yava mu kabare aja kubwira bagenzi we bo muri CNDD-FDD imikenyuro yose ya leta n'ingene baza kwipanga mu kuganira ibyo bintu byarafashije rwose CNDD-FDD ico gihe koko perezida Evariste ndashimiye ni umukozi w'iperereza uhambaye cyane kandi ukorera mu kabare akaba rero mpamvu ejo bundi yagaragaye ariko arahimiriza abarundi kujya mu tubari cyane kandi bakajya bavuga ico biyumviriye cyose iperereza mu kabare akabare nico kibanza ca mbere iperereza rikoreramwo ku isi hose hariho abakozi b'iperereza bajejwe kuja mu bubare kumviriza ibivugwayo abo bantu barahabwa amafaranga yo gusororera no gusororera abo baho abo babona ku kutubari ndetse bakabona bashobora kubaha amakuru abakora ako kazi kenshi na kenshi ntibaba bazwi ko ari abakozi b'iperereza uzabasanga mu bantu badasiba munsi numwe mu kabare kandi bakama bafise amafaranga yo gusororera iyo bikenewe bakanasororera abantu bamwe usanga bazi kuryosha ikiyago ku buryo biba byoroshe kubizera nimba ari akabare kajamwo cyane umurwi kanaka w'abarundi ako kabare bakarungikamwo abakozi basa nabo nyine bahanywera ahanywera cyane abatutsi harungikwa babambaga amatwi babatutsi ahagwiriye abahutu harungikwayo bambaga amatwi babahutu ahagwiriye abaseneri harungikwayo abiyita abaseneri atari byo gutyo gutyo mu kabare havugirwayo amakuru menshi cyane yerekeye ubuzima n'imiryango y'abantu hari abantu bakunze kwihenda bakibaza ko iperereza riba rikeneye amakuru ahambaye cyane y'umutekano n'ibindi ariko akantu kose karashobora kuba inkuru ihambaye mu iperereza kumenya inshuti za naka bigeme bagendana amatungo yiwe iyo anyegeje amafaranga bagenzi biwe bibanga utuntu nk'utwo gusa turashobora gufasha iperereza gushika ku bintu bikomeye abatanga amakuru badashobora kwibaza bambaga amatwi baguma bakira izo nkuru zose bukeye bagatanga raporo ni iperereza naho bakuzuza ibijanye na fiche y'umuntu babakurikirana aho niho biva hakaba abantu bafatwa mu buryo butangaje bagerezwa gukorana na kanaka ntibamenye uko amakuru yoba yavuye mu kabare akarero katoya nabaha hano ni imisore n'inkumi ikorana n'iperereza ry'u Burundi yarungizwe mu Bubiligi kurondera ubuhungiro bano batembera ububare banyweramwo abarundi barondera inkuru zose zerekeye abantu ubutegetsi bwa ndashimiye burondera ikintu cyose izo ndereresi zironse cerekeye abo bantu baracandika bagagitanga ko raporo imitego yo mu kabare akabare karakoreshwa cyane iyo hari umuntu iperereza rishaka gufata canke kugandagura iyo umuntu azwi neza akabare akunda kugendera n'amasaha akunda gutahira ko iperereza riroroherwa hageze kumutega umutego kenshi bamutegera atashe bakaraba ikibanza acamwo kitaba kirimwo abantu benshi bazohava baba ibyabona iyo ari umuntu adakunda kuba mu kabare haraho amuteza umuntu amurondera cyane akitwa ko afise ijambo rikomeye ashaka ko bavugana maze akamusaba aho bahurira mu kabare mu ntumbero yo gufasha iperereza ingenereza kumufata bavunye canke bagafatirwa hamwe batashe munyuma umwe akarekurwa uwundi akaburwa irengero akarero nobaha hano ni inyuruzwa rya estashe miburo ku murwa mukuru wa Muyinga muri gitugudu 2021 estashe yahamagawe n'icegera c'umukuru wa SNFD mu ntara ya Muyinga nta uzi ico bavugana baragenda basangira icupa hanyuma inyuma y'isaha zibiri z'ijoro estashe arasezera arataha Estashe ageze ahantu ku ruzitiro rurerure rw'ikigo cy'ababikira caciye anyuruzwa n'imbonerakure za Shabani nimubona harimwo n'abakorana na cane n'icegera c'umukuru wa CNDD-FDD mu ntara akabare ku uwo munsi wari umutego ukomeye cyane hari uwundi yakoreshejwe kenshi mu bintu bimeze gutyo. Umupolisi Hassan ni mubona batazira Love yagiye gusangira inzoga mu kirabo mu Kanyosha n'abanywanyi ba Feneri bitwa Theogene Sengiyumva, Ferdinand Mutareteka na Jean Berecimasi Ntakaruta Imana muri Munyonyo 2018. Abakozi b'iperereza babasanze muri ako kabari barabafata bose, ariko bukeye Hassan nimubona yari yidegembya mu gihe abo bandi batasubiye kuboneka. Akabari kabaye umutego Hassan yakoresheje kugira ngo abafatishe. Mu bo iperereza rikoresha mu bubare harimo abasanzwe babukoramo, abadandaza, abaseriveri, abotsa inyama, abanyezamu, abapolisi mu bihugu bikomeye. Hoho abo bantu barahabwa utwuma dukomeye two gufata amajwi bashobora gushira munsi y'imeza abantu bagaba bariko barakoresha muri wako kanya n'ahandi henshi. Mu gihe cya none ubuhinga bwarateye imbere rwose ku bijanye no gufata amajwi ku bantu bicaye ahantu kanaka. Abo bakozi bashobora no gukoreshwa mu bijanye no gutanga ishano. Akarorero rwotanga hano ni nk'ingene urupfu rw'umushiranganje Simone Nyandwi rwagenze muri ntwarane 2005. Umushiranganje yariye inyama mu kabare kisoneye cyane ibujumbura, inyuma gato acaratangura gusha munda. Ashitse kwa muganga nta kanya yamaze acaracikana. Ababikoze baranse ko hakorwa ibipimo autopsie kucishe Simone Nyandwi. Aho birashobora ku rwose ko hakoreshejwe umukozi wo mu kabare akaba ariwe umuha iryo shano. Agakuru gatwenza mu gihe cya Perezida Buyoya. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Buyoya hari ahantu abantu bari baramenye kubona abakozi bari baramenye bari mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Buyoya hari abantu bari baramenye kubona abakozi b'iperereza. Icyo gihe bagita Sekrete Nasionale. Abampaye iyi nkuru bambwiye ngigeze gushika mu Nyakabiga hari umuntu atari afise amafaranga akwiye gusorora aca yiga uburyo aza kunywa ku mafaranga ya Serete Nationale. Mutiba yabikoze gute? Uyu muntu yaraguze icupa rya mbere harimaze aca yigira uworewe aca ratangura ngo Buyoya njewe Buyoya gabasha aca kubita ingumu ku meza n'ishavu ryinshi. Amwe bo muri Sekrete Nationale bakamwegera bakamugurira icupa arimaze asubira kwa kundi aridoga arishavuza ngo Buyoya Buyoya Buyoya, bakamwongera bibwira bati uyu muntu arateba avuge ikintu. Uko wa muntu ahejeje icupa akaza arigira kwa kundi nk'uborewe akavuga izina rya Buyoya akaze harya anyoye rya nyuma akumva arakwije acara haguruka ngo Buyoya Buyoya gabasha Buyoya numugabo aca arigira. Bambaga amatwi basigara bajumarariwe bari bazi ko bagiye bayore amakuru buca batanga amakuru ashobora kubafasha cyane. Kubera iki abarongoye iperereza bashize imitahe mu bubare? Naho President Shimiyi avuga akabare nk'ikibanza cyo gutera inkuru no gurwenga gusa, izo nkuru murazitera mwiyubara. Burya avuga ibyo azi muri izo nkuru yahakuye amabanga menshi cyane. Muzohora mwibaza impamvu ikintu cya mbere General Adolphe Nshimirimana yakoze kwabaye ugushinga ububare iwabo w'abantu iwabo w'abasigaye kuri 144 mu Kabondo. Umwe muri ubwo bubare bwahavuye bonamera nk'ibiro by'iperereza. Muzokwibaza kandi impamvu benshi mu ba generali ba SNPD afise bubare na cyane cyane iyo bari mu bisata birondera amakuru. Mu myaka iheze hakiri intwaro z'abasoda ba kera intwazangabo zarakurikiranwa cyane mu bubare zagenewe aba ofisiye bisongereza bigahabwa ububare bwabyo. Abasoda bato bato bakagira ububare bwabo gutyo bikoroha kubacunga no kumenya ibyo biyumvira. Muri iyo myaka intwazangabo yarashobora gusabwa gusigura iyo isigaye inywera mu gihe yaba itakiboneka muri mukabari yagenewe. Yaca yikekwa ko hari imigambi itazwi irimo. Intwazangabo zitanywa inzoga zaratinywa cyane kubera atabamenya neza iryo zigona, kuko akabare ntigakorerwamo politike nk'uko Ndeshimiye abivuga atebura. Muri yubara bagenzi muri yubara Perezida Evariste Ndeshimiye afise impamvu ariko arabashishikariza kujya mu kabari. Wowe wumvirije iyi nkuru hari ico ikunguye. Urifuza izindi nkuru zijanye n'amayeri y'iperereza. Byose nyine ugomba kujya ubikurikira kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Iyi ari impanuro ikomeye cyane yatanzwe nuharanira agateka kazi na muntu Pasifique ninanahazwe umaze igihe kitari gito atabariza abarundi bari mu kaga. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.